Imaginar what I'm up for.
Who got it?
Let's get it.
Huh? Tu musore w'intore cyane. Nyamamare y'ikirenga. Muri injyana nyita leader. Umusore w'igasabo ry'umutinya. Erega kwenda bimarire. Reka nge nzinkwagure. Ruti baririmba nkwagure. Urw'ibisozi igihumbi mama we.
Dirutse mu ngeri waririmbe nk'ibiti bamburiza ibigango. Ahubwo rero
nkuko nabikubwiraga rero Yakuba Muhirwa, nyuma yo gusogongera iyi nzoga ntago nareka kuyivugiraho ijambo. Ni ijambo ry'umuryango. Umuryango wanjye rero wantumye kukugezaho kuri uyu munsi wa none. Rero nyakubahwa, turabizi ko mu miryango yacu yose imaze igihe ibana.
Yego ndabizi.
Twagiye duhana inka, duhana abageni, nta na kimwe twigeze twimana hagati yacu.
Yego.
None rero mu bihe byashize hari umuhungu dufite yari yaragiye ku rugerero, aho agarukiye atumiza umuryango, atumaho ba nyirarume, ba nyirasenge ndetse n'izindi nshuti n'abavandimwe. Noneho abagezaho icyifuzo cy'uko muri make arambiwe kwiraza, akeneye umufasha. Noneho rero ba nyirasenge baricara barareba, kuko nibo bagombaga kuba abaranga. Ariko bibuka yuko mu muryango wanyu wa Mugisha hari umwana wareranywe n'umuhungu wacu. Barakuranye, bagiye bajyana kwahirira inka, muri make batubanya kondo. None rero unyemerere Muhirwa, unyihanganire nk'uko ubushize wabyemeye igihe wampaga irembo. Unyemerere umusore wacu tumushyingire umukobwa wanyu ariwe Kevin. Ni ryo jambo ry'umuryango ry'uyu munsi, kandi uryakirane amaboko yombi. Urakoze cyane. Ubizi se ko duhora n'urugwiro.
Ufite ibyitso. Ikintu bita ibyitso urakize? Barambwiye ngo umukobwa arahari.
Nyamuneka nimumpera amashyi.
Umukobwa ngo arahari.
Umumpera amashyi rwose ndetse n'impundu.
Ngo arahari ukuvuze. Ayo mazina nayo yitira yarize. Yijya aho bita muri Chinese, muri Bushinwa yo mu Chinese. None bambwiye ko ahari. Umugeni uramwemerewe.
Umusore wanjye wamubonye ariko ko atambuka gitwara. Rwose
muraho mwana wanje, muraho amasho. Izina ry'amasho nizi mufite amasho.
Amasho ngore
meze mute wamenye? Sawa, urakoze. Wavuze gushaka umugeni?
Yego databuja.
Noneho barahari, reka mpamagare ababishinzwe ba nyirasenge. Hari ahantu baba bamutegura, bamwe baza bacunda, abandi bakora ibindi n'amata. Reka bamuzanye.
Izimundu naje mbazaniye
bahaye umugisha mbambariye impu
Wamubonye Tuzi kwa sana banyira senge
cyane rwose
sana banyira senge
Izi mundo na jemba zaniye
Izamje
Ibimande zambi Niza wafahandi Mwewa wata Izi mundo na jemba zaniye
Niza wakuhunzi Baba kumbuye
Izi mundo na jemba zaniye
Tout ce qui respire, roulez tonnel, où que vous soyez, près des token.
It's a symbol of my love for you.
It's a symbol of my life to you.
Meaning in good and bad time, in every cycle of our lifetime.
Meaning in good and bad time.
We will always be together.
We'll be always together.
Now you can put the ring. Amen. All right. Now said Masoni.
Mambia Masoni.
This is my token. A symbol of my love.
A symbol of my life.
A symbol of my love.
A symbol of my life. My love.
For you.
For you.
Now.
Now.
And forever.
And forever.
Yes. Amen.
Fungua kitamba kwa uso wake.
Okay. Now, the church.
Kanisa.
It's the time.
Huni wakati.
It's the time for my son. If you want to close your eyes, no problem.
Kitaka kufunga macho ni sawa.
You may now kiss the bride.
Now unaweza.
clap for them. Mwapigie makofi. Mikono iko wapi? Mwapigie makofi. Wanapendeza? Ndio. Olivia Kim, on the stage. Munawana, unapendeza hapo. Aya, aya, ha. Ishe, sio kulala hivyo. Mbona unakuwa hivyo?
Ganyo, 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 gan kugira
aye nyomani
itwari fuganye ho bambe
aye
itwari giye mwinama
aye nyomani
ah nige nige nige